Aaron no Hur bazophakamisa isandla sika Moses. Ungasabi, ngizokunikeza futhi nokugcobo lokukhuluma ngomnikelo. Kodwa le nto ozoyiqala uthi make sure uyakususa umona ngoba ngizokhombisa abadlala eshiya incinko abagotshwe ngaphezu kwakho. Ungamnamona wena bavule abanye njengoba uqala le ntshuku bagcine ezilo emabandleni. Ngizokukhombisa bona ubameme bazoshumayela bebe-exposed. Le ministri izowina imiphefumulo. Le ministri izovuselela abazalwane ibandla likaJesu. 3. Le ministri izoserva as a training college yabantu ababizi ukuthi kusetshenzwa kanjani kulabo ababizi ukuhamba bevangela. Bantu uNkulunkulu ungasaba kathi ngiyabonga bantu. Ivision yami ngaqala ngetende elincane elithatha abantu abawu-300. Yisemaphoyiseni ngaya ngala-500. Mhlazane uzoshiya emaphoyiseni. Ngisho leke umkulu uthi angishi bese ngenza le nto ngqini uma amahlaba avula inkonzo. Ma ngena ngimtshela kuthi mangiqhamuke ekhane elivery very poor nami udadewethu omdala. Naw nomkhulu niyamazi uduma yakhula kwepolitiki la. Ngiyamazi ubini angeke ngisho kunikile. Dumile la kwepolitiki yibo abasize angikho la. Wayenento nje ehlele ngithi ethi wena wawusuhambile emhlabeni wawuhlushwa amandiki namandawo asebiwashi sonke iy'mpahla zakho sekuphelile ngako kanti usathane wayengasho ngikathathi kuphelile uthi ujesu this is the beginning of greater things to come. Nginenickname engayiqanjwa umama wami ngoba ngangihlala ngila ngibe ngisengaba na 20 years sengimdala ngike ngihlala embhedini noma beku esama insizwa zama wakunickname sama esama zama insizwa. I loved my mom ngendlela sengibuse ngakhulu ngithi nkosi njengoba uNkulunkulu usungisela ngangcono umama usekhona ngangazisho ukubra akawugqokayo. Nibusiwe nanto ninabazali kodwa nidlala baba ngikho lapha wathi uNkulunkulu baba mfihlo yabona imfihlo yomntaka umzali ikuvulela iy'busiso kule mali angayihola akangahola 45 rand eyiphathele mfundisi ebusuku ayokasho ngapha e-New River kushona le ndlula kobuzinyethwele ngahola ngaqangahola 120 170 ngangidlala isitokfela esirawundayo sika 60 rand. God ungasiboni sihlaba abahle kanje siqhamuka kude kubhlungwe linye ku-under yinye ngifuna sithatha 6 umfowethu engida isufishi imali kazonke umjoni lonke angishaye qhuma impama qhuma ivuka ngishaye yofuna 5 rand esikoleni ngihambele ngeke mama dlala kumfowethu ukuthi udavid ekuhlekude ngabuya ngakusasa ngashaya ngahamba ngesikoleni nabazishona kodwa into engimangalisa ngangiphuma unumber 1 ka-standard 6 ka-4 1 amamatshitshi esinonyaka wonke ngidabula iy'ngane zonke ngihamba ngingadlile kube ngadli koze ngidle ebusuku kubhuluke linye ku-under yinye kuyembe linye kanti uNkulunkulu uyangiprepare uyangiqeqesha. Bamba bamba ngizokhuma ngenye into nakuthetha ufuna ukuphume enhluphekweni ufuna ukuphume komashonisa uyibambe lento engizokutshela yona. Uyaphuma komashonisa uyaphuma emjondolo lohlesikole uhlesikole mjondolo ngoba ungazi kuthi kudalwa kunomuntu onjengiyimpentsha akazi uyithengela wena. Kunabantu abathenga iy'moto ezintsha kanti abazi bayithengela abanye abazalwane. Sizodliwa sidliwe ibhenki sithathwa abazalwane ingcebo yababi iyakuba yifa labangcwele baba bonke yabona. Namhlanje khona into esimbili phambi kwakho, isibusiso nesiqalekiso. Fana ukhethe ukuthatha namhlanje. Hayi, isibusiso noma isiqalekiso. Yazi umoya ngokuthi kusaphela ujabana kaStore. Ngithi inkulunkulu, maybe phuma nje ukuthi ngiyochitha. Ujabana ukuthi abantu babalela kanjani isibusiso noma isiqalekiso. Bakunikela bese baphume baye emakhelethi. Bebalekela inkonzo ukuba responsible. That is why, my son, they will never be blessed. But when they were very poor, they turned to God. Mama, when they are high, Baba, Baba. Unguru, Mama, this is the finish. Gite, this is the seventh What made you many two? Sashana and Unguru. Mama, January. Sashana, Etabi. Send him voice. But if you want, you tell a man to stand yourself. Your literal hand. But I'm happy to be with you. I'm happy to be with you. God, They will shine like the stars. What you want to me, Baba? Suddenly, I get to make sure. May we send me, no matter what you are to make sure you don't like me, baby. When we ask, King Adam said, I'm sorry, Peter, wouldn't it be better? No, my millions. And in our silence, such as Yahweh's one. Oh, can you love never more? Yahweh's. I'm not sure. I'm going to manage your question. Who never saw me, a man. I'm going to go to the house. But don't have a problem. The band, the band, which Babu be when you call us the assembly of God? What happened? You're in there. kulungula mthatha nje akangafi omkhulisa umbono abantu bele bethola imqhele ezweni njengoba ngikhuluma nawe amagown ethu esiwakhola ezweni awaseke kumabags ekhomeni asekhishini asendlalo kanje ey'tuli hhayi iy'tulo zeplastiki lezi zegolide la siyakhona asuhlala nedasi khona lo mzima esizowuthola manje akubona ozobuyizwa amakhazi ubuye ufunike endalo ungadingi iperfume glorified immortal body la siyakhona khona-ke njengoba ngumile owakubhenga omngidi oduba opawu ophethe ofile bathi nangumfowethu ku-mga yonke izulu lifokasela kanti nesihogo sifokasela izulu lithi inkosi bambulele imfihlalo bamnikela isihogo sithi heyi akuyena owenlo ninganikela kasonti nani baba angikhulumi kakhulu baba uNkulunkulu ngiyibona kule ndifana kuzubaloyi sathi makulento amatelevishini esaqhufile amatelevishini ngibo omunye wabantu abasenziwa uNkulunkulu kulo mkhakha okuba abanye bagula kuredio zwini babeze kusekhona lomentombazane esiyahamba uzabani usemazelzeti interview esekwakilikola kwathi kulomentombazane bethi kuneke ndinokufundiseka kanti ngizofundisa one ngizofuna ugqobo edikivere foko khulunene nibalo ngathatha ugqobo lokukhipha amadiko two ngathatha ugqobo lokumnikelisa unkulunkulu kade ngisela amerika ngo-2000 wangitshela ngiyisebhalothi imali ayikho njalo ngelanga sengize ngayo amabili ayikho imali yayikhona ngishumane ngibatshele pound or no pound ngizoshuma iqiniso kodwa imali yami unkulunkulu nansi ma-Afrika and uNkulunkulu uthe ikhothamizwana koomalawu wathi awubuke mayisangani kwindawo ngibona bedla magunda laba basemalawu kwaphela wathi uNkulunkulu uzoyakhona indawo ehlupha ungafuni umnikele uzowuthalela e-South Africa umnikele uzovusela amasapota amasapota azothumela imali la bita usojeisekavala hamba uyolwa inhlazi yokuqala uyoyibamba uyoyikhamisisa keep your money in the room. Now it's your chance. Mom, you need to have a chance. If you don't tell, I'll tell you, if you don't tell, 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 me a mass, you don't have a business to me, you don't tell, you don't tell, last 2 months back, you don't tell, $10,000. Ngathi shefu na nalosi sizobisa isukumo tops wanikela ngithelekuzezana boza nasisa shut up boza okay boza hambise kuchelsea angazi namhlanje ngikhuluma ngenye indlela ngijona umoya ingcolo ukuthi angenza ngale ndlela sengiqedile ngisho ukhulume ngendlela ikhuluma kakhulu ngomuntu epledge lo sisinelo si iGod Army ithenga isite yiwu 200,000 sizowakha i-convention center ngoba sihlanganisa amabanga ngojulayi siyokwenza i-believers convention emthatha uNkulunkulu ishekhe i-Eastern Cape ne-Cape Town asikaze sibe ne-crowd enjengase-Cape Town asikaze sibe nayo siyaqala besiqala last year na-this year bayaqala nabo kuba bathi babe nemvuselelo impumelelo njengalezo fikile imvuselelo ey'nkulu nezobhonke kodwa le ibe yi-success as never before wathi uNkulunkulu angifuna i-site emlas yokwenza i-believers convention center ye-God Army saqala-ke ngayithola i-site yiwu-200,000 ngakhuluma nalabo ngakhuluma kanti uNkulunkulu bathinte so namanje siwayigqibezela ngomhlaka-7 ummeli walendoda siwogqibezela wanikela ngo-10,000 nalo brother lo mthuko ofethu wanikela ngo-10,000 ngathandaza ngoba kufanele umuntu beyinikela ungakutholi ukuphumula until God blesses that person ngathandaza lo brother lo ongekho nizombona uthenge brand new X5 yakwa-BMW ngo-800,000 cash yaodwa phesheya lo ugijima nge-co compressa C-class 230 nanti lapha ikhomba emva komnikela no 10,000 rand wakhe enhlala kule ministry songa umhlaba onikela ku Thobisa ngakaqedwa Woza futhi ngiyamthandazela nanti indoda iza ke manje kuzomshado wake manje Woza Woza ngimthandazela Nkosi ngifuna unikezele intombazane indoda yamadoda ngempela hayi usisi Phuthi hayi usupri indoda hayi indoda engqingisi indoda ephelele ezomthanda esindisiwe engazuthanda imali yakhe ezothanda yena ngiyabonga ukuthi ngize njalo umnikeze ama-plus nama-flex athenge ama-flat abe nemali ngoba utshalile in Jesus name amen God take my blessings we multi-millionaire Johani, kwamini? Kona sebe kufuna. Hey! Wakishi nisho nabar, shut up! Bamba. Choma. Into ebulalele province eko sunatali. Ukuba nomona. Uyas? Bazalani. Le ntente ngiye esuza ama kaxi. Ngiyumzulu. Uyas ubo into lukumza inye into. Jaki. Wathi, njengoba ngathi ngo-2009 hambe e-Eastern Cape yoqeda into yaqala obhekwe bangitshela into engithusile wayengcwele thandi engizoyisho manje wathi westona ma unabozulu uyasokola ngomnikelo ngathi yes wathi indaba zobhekwe nangimthumile waze wathi wahamba waya ecross la aqala khona ukusikeleleka hhayi ngobe engaboni i-progress ngamthumela emaxhosheni la amanye nandi ijaka kodwa babona uNkulunkulu wejaka as long uzophatha induku thule wena ijijele induku wena noba ngikathi ngijijela namanje jijele induku how we practice wedo in your closet how we practice ipractice wakanzima uyipractice ngefasting uyipractice ngokuthandaza We practice ngeyemezi ube manzi ukuqamela. We practice ukuthi kudela abantwana bakudela nonkosikazi uhambe lofuna uJehova. Yebo. Uthi that is why amazu inatali njengokuqhasha ubhekwe esekhuphuka namaxhosa. Bayishake indoda yami noNkulunkulu. Two. Wathi uyazi you know what? In a split yourselves. Kufanele ngishume kulaba abasasemdlweni bazi. Wathi ngabandla splitter. Kodwa ubhekwe. Asangabe nomopolo wemali.
Ya. Amen.
Imali wanike stole ngizokubusisa. Uma imali ngiyazona ngeyona yakho uyinikeza iqhaka sabo uyifaka emsebenzini wami. Iqhaka ngishintshe isixhosa. Uma ufuna kunomona into oyidingayo tshela mina I will take care of your needs. Bese ngeke ujobe uzoralhulela. Uphuma ama-1000 bakuzala amadoda. Wathi two ubhethele wazala sekufini. Bakhona bafuna ukusifitha nibandla sifitheke. Ngahle into esavumelana ngayo. Sivumelana ngothini. Uzothrezelene nje shona ngakho isikhathi. Ngicela usho ukuthi namhlanje ngifuna namhlanje abantu abazothatha imbewu batshale. Ingekho imali. Uzothatha le envelope bakhona. Ubaba ka Nelson Mandela wayengazi ukuthi lawo khalimi lakhe uphethe imbewu ebhalwe ukuthi Nelson olihlahla Mandela the future president of South Africa. Baba wa Why must you kind of laugh? But in there, the bulldozer, the devil destroyer, the soul winner, the world traveler, into the spin, the grand, what you call Navar, got the Kuman and the Patterson. Why must Baba? God, move away, God, in there. I'm a child and she's got to spell it just on my mom, not a new marriage. Young people, you kill up with me again. Now it's all cool up. One again. Young people, it depends on the way. Not just, oh, good, good, I tell you, don't chase. Yes, I'm shabby, no child, I'm shabby. Not just for nothing there. I need a song, good, good, why tell about them of 12? Lava on 12, by Chalawaman, Lava by the Vigas Abai, by Chalawan, it hope they go to my openings. Namshan's boy and Jay, so you go, who goes six, go from Massa, you go, let you go on the court, walk on those six, not to say she said. Charming, the daddy comes on the air, one, each shoe, and you know, he can then knock. We can be sure we net salary instead of gross salary. But keep it sure we manage the bank. Now I think I'm going to cash out 5,000 rand. This bank is in effect, pays rent, who buy general or subsidy, what your medical aid, what your insurance, what your government or pension. Got a claim, who's all up 2,800, get me cash out 5,000. Where I ask you, I said, well, who can be soon, he's got 2,808. Wrong. That is why I was saying, when you give them a tea, who would have all your pension, no medical aid, are your benefits. Who could not finish shoes like a man in Ipele? I get you.
Mountain Baba, there's a shoe. If you don't bother,
ngiba ne-financial breakthrough, ngifuna ukukhokha lesa sikweletu nje ngoba yisona ukuthi siphile ngale kuthiwa i-bond. Ukuphila nge-bond, bond kusho ukuthi ngisiboshe ngoba leyo ndlala kuyona yakho ye-FNB le moto ohamba ngayo ngiyebhenifini yaka ulman owesman uyasekhalvin wasfel yakasanile kude ya aliwona intanda makhulu ukuthi abantu bona kahle baphile ney'kweletu bangabaabakhona. Angiqondi ukuhlekisa njani ngelilanga kwabheku ngiyangithenda ukukhuluma nendoda angizale asambus ngizale full gospel ngumgospel woqina othi uma engena endlini yesonto wathola incwadi phuma kwestort ibhalwe ngephepha elibomvu uma ungayikhokhi le mali esikoti sizokubopha siyokuvalela itholwa umfundisi wasasambus wangena endlini yesonto wathi nkulunkulu hlala la naso isikhulu sabo hlala wathi naso sabo hlala nkulunkulu hlala esonto be just shall live by faith olungileyo uyaphila ngani waqaqa indlo ethi leyincwadi wayiqaqa what hey nkulunkulu wena ongaboni ihlale esempt yena ubona unkulunkulu ngoba he's Jehova omnipresent unkulunkulu otholakala yonke indawo wathi bathi wena nami siyakweleta sizoboshwa hey nkulunkulu akuyi mina ngejejwele uma boshwa mina nawe uyaboshwa. Ukuthi andenzi izwi uyabalisa nobhendekile nkulunkulu unkulunkulu wathinteka madoda ehlezi lapho ehlezi eduze kwakhe wavesa wakhuluma ngoba unkulunkulu nendlela eningi zokusebenza waklina indoda uthinta indoda ezigijini ungqungqungqu ikha inqongoza la endlela esoda thunywa unkulunkulu yinda fok ikunikezelela i-check mayithi lephela umfundisi exact nemali ela uchallenge hlalethi umamahlaba if you pay God's bills in return God will pay your bills maukhokha iy'kwedi zikathinta yena unkulunkulu naye uzokhokha ezakhe iy'kwedi eqonele nawe baba siyavala sengiyavala. Angiqala ukukhuluma ngobufakazi sengiqedile hlale ngifakaza la ukuthi uNkulunkulu wangibusisa kanjani ngathola indlu ngiplantile kuRarhulela in thousands nobaloyi ngaplanta in thousands namanje ngisaplanta uThixo wakhuluma kimathi thengele incebo yami ayinakhe ngane le ndlu khipha u-50,000 thathi imbeni wathi ngathi ngisathi ukuthi uNkulunkulu khipha ngizomshaya nomfana Yesu ufuna ukuhlekisa ngami ngiyinqekelane usizile ngithi bamba wathi uNkulunkulu stone khipha 50,000 unikeze incebo yami ngathi anginayo wathi uzoyikhipha kancane 10,000 and 5,000 ngiyigqibile and uNkulunkulu wangibusisa sengibale ukufakazi ngokutshala ukunikela kwesibili ngathi nje njengokuqala ishumi 2 i-free will offering ishumi zo 10% i-free will yu 11% lezi igebeke ezihini nami khona 2000 akhiphe ishumi zika 200 mese zoyinikela kwi-free will akhiphe 100 first class nonsense ngiyafundisa manje urobe izwi awukwazi ukuqala futhi nge-free will ungathembeke ishumi awukwazi ukuqabambabamba lento enginika zona yifa ma uyibambile uzoba ne-breakthrough for the rest of your life asikuye ujesu noma uzushiye lo mhlaba lento eyitshela wona la ngidlula khona ngiyabafundisa bayabonga abantu Omunye umama sobeka into engeke isilandane ngo-2001 kwane enama-flex wafaka yonke itim yami ene-bread and breakfast. Sangena khona sinikeza i-bread and breakfast. Lo mama watshala u-10,000 ngesikhathi ngifuna ngomnikelo. Kanti uyakweleta ama-rates ka-23,000. Kanti ukweleta ne-overdraft ka-71,000. Wanikela ngo-10,000 wathi baba usithole okugcina bekufana ngiyokhoga ngiqala ukuphungula ama-rates kodwa ngiyamlinga uNkulunkulu ngiyatshala. Lithi iBhayibheli ingabo ilingi kosa uNkulunkulu kodwa uma sekuziwe emnikeleni uthi ngilingene ngeyishumi nangemnikelo. Umuntu onganikeli uzohlala ey'nyumba kohlela hamba ngey'moto njalo ezi yabo ihlazi uthi wona uthi usinisiwe. Uthi usinisiwe because uNkulunkulu omkhulu udrive imoto enerust endala ibe uthi I love Jesus. Kuqama umuntu ongasiniswanga wakashembe athi shembe is the way adrive a brand new car. Kuqama umhedeni wathi after Jesus udrive a new car kodwa umntana kaNkulunkulu udrive imoto uthi ma ipush push ma uyidumisa inento eyiningi inento eyiningi inento eyiningi inento eyiningi inento eyiningi. Angikwazi nokukukhwenza ngisho nje ihlazo hayi yingoba uthi bayithanda ngomzalwane ethi baba ngicela ungiphe nje isikorokoro semoto. UNkulunkulu akanazo iy'korokoro uney'moto eziphila saka bamba mamahlala awuvele la thola uvele mamahlala please ngicela ukumadina nkosikazi umphostoli ngicela uze nje sithanda sikavictor.